manyi gaki tubalagiddeko obwereerese fetwasomoka nyanga z'abalumbe buli kimu nebo olwera ovunga ojaka bukizibu oti taata abasanyu etuliko